Jaya Shiva Shambho, Jaya Shiva Shambho.
Shiva Shiva Shambho, Mahadeva.
Jaya Shiva Shambho, Jaya Shiva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.